Nyagasani nitabye ijwi rye
Ubutumwa bwawe nzawusohoza. kubera umuhamya
Liturgical Celebrations.